We are surrounded by the spaceship, I got come to my terminator. Millions of kilometers from the earth, I got come to my calculator. better. So there is what's getting it to better. Snap better, more better, snap better. No more party catch, you got catch. Some dead and a scorn of fingers in nature. Message I go cap around this cotton shooting star. Fight your bullet, but no, yes, got a tino master. Sangani asha, watch our patcha. Put your subs up on patcha. Come 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 put your subs up on patcha. Come
7-6 Space Warriors taking over the game. We grab the mic and bust the best and all you gonna feel is pain. 7-6 Space Warriors. If you push a cool mnyango say full I'm a party spirit that increase when I say cool. 7-6 Space Warriors taking over the game. We grab the mic and bust the best and all you gonna feel is pain. 7-6 Space Warriors. If you push a cool mnyango say full I'm a party spirit that increase when I say cool.
You handle kupa makaka say 7-6.
7-6, you know we're surrounding the earth and through the good and bad we king, so you should do the math. So Papa Munga means Ngala Makamang Sabisi. There's a deadly tiger shark, the great white Nezambisi. So to us it looks like you endangered species, bringing you verses that will break your heart into pieces. No matter your pick up, only on my 8 line. Outside my crew all I see is a bunch of strange faces. Got to cast a stupid bomb, you might wanna change places. Rap chose to be my wife and I became a married man. 7-6 the space for us, I just killed an alien.
Space Warriors, last year navigator.
Space Warriors, nathi sifikile sokushubile. Akulula ukukhuphukela phezulu ngoba nakhona sokushubile. Nalobalekela khona emotion and ubulima obukhulu ngoba uyophumelelwa nakhona sokushubile. Uzuyisola uyibuza ukuthi awuzamukwenzani, nami ngibuza ukuthi awuzamukwenzani. But phezulu siyashukumisa, siyathuthukisa, sidibate, siyanavigator. Ibithi spam sami, irhyme imfazi wami, amaphantlani iy'ngane zami. Umhlaba uyisef, that's why I'm fuck around nami. Mengiphethe i-mic ngi-etha njengoguduza umngani wami. Ngihaye ukuthi ukhuphukele la ngikhona ngiqathaza iphantlani. Uthi awe manki ngivala umlomo one time ngivastani. Exoco Productions, Space Warriors, yes I'm fighting with the devil.
Aha, 7-6 the Space Warriors.
Yeah, Space Warriors 7-6.
7-6.
Yeah. Phela mahlathi cucce ngani.
Masazokhathala futhi.
Baso pasana.
Hala. Yeah.
Amahlongo.
Space Warriors. Keshebula Production NKH. Keshebula mabona skonga. Yes, navigator. Space Warriors.
Solo kokhelo ke kosekela mekhelo keshe mawoye mbelo boze gami nale mpilo osophu kushaya ikhelo umsahlu seyenzile mina fanele ngiqedile muso kongisamela ngicela ukwesamela mina usahlu uzodla imali kamabhesi kehle imali kamahithi ngikushele mfethi ngikushele uzama ukwedodola uzokhumbula isidodola usuphambuka abazama uzokhumbula uzohlangana naze kubose kuyozi neduze lasebhose qoso kesembose nembose
ngikutshela khesha ayingele fight. This is my time, I don't care no manga boots up fine. Mina ngibazawula ngebeating bachaze nangama punchline. Ingakho ngibavumela besa ukuthi baphethe istyle sokhamani. Musu kuphi impatha una driver wasakuthinta usashine.
Sina lento mani ngamavele nesashine.
Sina sector tula makoloza siyakhuphula. Shana manani sekshiwo kubungula. Nonke niyabona leli sika siyakhuphula. Manje on the beat sesh pethi keshebula. Sina sector tula makoloza siyakhuphula. Shana manani sekshiwo kubungula. Nonke niyabona leli sika siyakhuphula. Manje on the beat sesh pethi keshebula.
Yazi kuyiphutha kabukabi uthi ngibe underground. Bobby Kamala, alikakabhalwa kwabafileyo. Yes, I'm still underground. Shaya rap nabafileyo. Isingane kabukabi inhliziyo yamanje isinange yesipoki. Kovumbuka kuyoqaxa ngiyakutshena amathuba esipoki. Engikwenzayo soze ngakeka ngoba ngisenempophi. Angithuki ungigqisa ngoba usha ngamaphantlani saweke. Bekubambe ezolwebu futhi sokubamba usuwedwa. Sorry-ke sesihamba, utshele ngami izolo nokuthangi. Manje usungitshena ukuthi usudala umdlango wedwa yazi uyakhanga. Ebafethu aningisise ngendakazi yamngishiye edladleni. Phathama awusik ufike nawo lapha edladleni. Wazangifak kuzeke vele ufuna lona. Animphinde bafethu nimnike iyona kayona. Ithuluka mfuto bhedi akunandaba fuck you. Ukuthi I'm right or left noma ngabe ngi-wrong fuck you. Hayi ukuthi angiboni ngibona kahle kakhulu kungabona futhi usazi
ngona. Shana manani sekshiwo kubungula. Nonke niyabona leli sika siyakhuphula. Manje on the beat sesh pethi keshebula. Sina sayitutula makolosa siyakhuphula. Shana manani sekshiwo kubungula. Nonke niyabona leli sika siyakhuphula. Manje on the beat sesh pethi keshebula. Sina sayitutula makolosa siyakhuphula. Shana manani sekshiwo kubungula. Nonke niyabona leli sika siyakhuphula. Manje on the beat sesh pethi keshebula. Sina sayitutula makolosa siyakhuphula. Shana manani sekshiwo kubungula. Nonke niyabona leli sika siyakhuphula. Manje on the beat sesh pethi
Kwa kupuwa batu watu watu chukaba Kwa shalika makandu basaba Jaba shepula